Yi ngiyazi nje ama opposing fans singabuka simayele umjida lo. Ufohloza unayo experience ngempela and uyalazi ibhola lo coach lo ade ngambona ukuthi une experience. Esakwi Marumo Gallants nje ibhola elidlala lali different kunamanye ama coaches. Ihlezi ngixa ukuthi wahambelani kumaZulu. Because kumaZulu kumaZulu wayedlala ibhola elimnandi. Inkinga i-management yakho nayo ingamnikezi into ayifuna yena. Because wayedinga more resources, more players abazodlala style of play leya iqhamuka naso kumaZulu. KumaZulu ngiyakhumbula nje kahle washaya iShikaze nangofonile. So yena unayo experience and the reason why Sundowns ukubona wami imthathile ibhola la Africa selihambe kakhulu at the age of 34 years. Ibhola la Africa useyalazi ngempela. Waqala ukukhojwa kwiWest Virginia United yase-America. Wasuka lapha wayobi assistant coach yase-Uganda. National team Uganda wabuye assistant coach yakhona. Uzobi assistant coach e-Uganda. Wasuka kwi-national team Uganda kwi-Pyramids FC. Wazobi assistant coach yakhona futhi. Pyramids FC abantu abaningi bayayazi yase-Egypt. Idlala kanye no-Al Ahly. Le club leyidlalela u-Franklin Lackey. Wasuka kwi-Pyramids FC. Waya e-team yase-Ghana i-Bethlehem United. Wayobi coach wakhona. Team yase-Ghana le. Wasuka kwi-Bethlehem United. Waya kwi-team yase-France. Ebizwa nge-Noit. Wayebu assistant coach wakhona. Wabi assistant coach nakhona futhi. Wasuka eFrance wabuyela khona futhi eGhana wayokhoja i-Ashanti Gold. Iclub ekuthiwa i-Ashanti Gold. Yabona nje, eminyakeni yakhe unayo ngempela i-experience. Wasuka futhi kuleyo club ekuthiwa i-Ashanti Gold. Waya kwi-club, waya kwi-country kuthiwa i-Mauritania ala i-Africa. I-Mauritania njalo ala i-Africa. Wayebu assistant coach yakhona. Wasuka kwi-Mauritania waya kwi-Township Rollers leyaseBotswana. Wabu coach u-Township Rollers. Wasuka u-Township Rollers wajoyina i-Marumo Gallants. Ilona qembu lokuqala lijoyina South Africa, i-Marumo Gallants. Wathi esuka ku-Marumo Gallants wajoyina amaZulu. Wathi esuka kumaZulu wayojoyina i-Horoya SC. Wathola nane-imendlela ze-FIFA Performance Manager. Yabona nje kwi-career yakhe usehambile kakhulu, especially la e-Africa, maningi ama-club asewahambile. At the age of 34, uyakhombisa impela lo mfana lo usazoba nayo i-experience. Unayo kahle kahle i-experience, hayi ukuthi usazoba nayo. Yabona nje ubeyeze kwi-Sundowns. I-Sundowns vele ifuna ukhoji osel-understand ibhola la-Africa, osewazi ama-countries amaningi, indlela ama-countries amaningi adlala ngayo. Yabona. Because bona i-Sundowns, igoli yabo, ngokubona kwami mina, igoli le-Sundowns manje ukudominate e-Africa. Njobu Rulani nje ehluleyile ukudominate e-Africa, badinga ucoach ozobasiza bakwazi ukudominate e-Africa. Yena ucoach o-right yena lo ufohloze, inkinga anawo ama-resources. Njobe izoba nawo ama-resources kwi-Sundowns nje, njengoba i-Sundowns inemali, imotsepho uyayikhipha imali. Uzowenza ngempela eyibukwayo. Angazi kuba uzoba ucoach, noma mhlawumbe umanqoba umnqathi uzoba i-head coach. Because abakayidalule ukuthi uba uzobe i-head coach. I-Sundowns im-announcile. But ayisho ukuthi uba uzobe i-head coach. Ngeza abantu bethu kuzoba umanqoba. Asazi nathi. But ke sobona i-season misaqala. Noma bazoba ama-Green Rangers. Njenga last time nje wakwaku-Roline. Kube ulomjida lo Steve Kompela. Mase kubunayo umanqoba. So asazi noma kuzoba kanjalo niba ama-Green Rangers. But ke ayiqale ngempela i-season. Sifuna ukubona ukuthi yini lelushintsho lelo asebelenzile kwi-Sundowns. Because ngempela unayo i-experience umfana.